nikihe kintu yasanze muri ABG nikihe camwunguye baravuga ko mu mashira hamwe abari mashira hamwe benshi usanga bafise inyungu nyinshi zifasha abene gihugu rero nk'umudamu umuntu umupfasoni araza kutwiganira neza atubwire ingene yabisanze n'ingene yasanze ABG Burundi yifasha
ABG Burundi tuyirimo kuva ikiri muri ville kuri Aventure Amitié ego haraheze igihe kitari gito n'ukuri ABG Burundi jewe nayigiyemo numva ngo ni yugwaruka hanyuma shitseyo nsanga ahubwo n'abamama turakeneye kugira ngo tubibemwo kuko itwigisha byiza cyane kubana n'abandi mu bikogwa byo kubika amafaranga no gukora no kudandaza je twatangwe kumenyana ndandaza ndumudandaza w'utuntu duto duto ariko uyu munsi n'ukuri ndashima Imana yaranteye umugisha je natangwe kuyibamwo mbika utwo ndonse hanyuma mu nyuma barangiriye neza barampa akadeni hanyuma ho kadeni karamfasha kandi nibatwara naga porcentage kwavuna umunywanyi oya narashoboye kuba ndandaza utuntu duto duto mu nyuma ndaduga ubu ngeze kuri shope y'ibintu by'ivyombo urumva ko ngeze kure cyane ngishika twari ko turakurikirana ibijanye n'inkino n'imico kama banyinjizayo ndaba urumva nari nzi sinabona nyene yuko nzo hava hankura ikintu mu nyuma ndabikunda n'ukuri umubyeyi wacu representare gari mani mu mugisha yaratweretse ati ingo dukoreshe amaboko burya rero nahavuye ninjira nisanga nanje mu bajene mu nyuma rero ndakenera abamama ndababwira bake mugabo sindumva ko ndagira ku rugero runshimishije ace gituma nashaka ko n'ukuri abamama nabo nyene boshobora kuza tukabandanya benshi barimo ndabizi ariko tugere ku rugero rudasanzwe kugira turere ibibondo byacu dufise amafaranga.